a headache, get Calpol.
Calpol tablets.
Good evening, ladies and gentlemen. I hope everybody can hear me clearly. Can everybody hear me clearly? I hope everybody can hear me clearly. We are beaming this nationally. We have links in Joburg. We have links in Durban, I believe. And we also have people that are gathered here in the tent. So it's quite an involved program. And due to that, I will be doing less of talking, and there will be more talking done by people who have been designated to do that nationally. Just a few comments from me. The last time I was here was back in 2010 when I was coming to MC Umpati's and PD's wedding in 2010. Now I'm here to do this. It's quite personal for me. It's quite touching, and we will try to dredge on with the program as strongly as we can. Just a few announcements. For those that are here in the tent, there are ablutions around the tent here. So if everybody wants to attend to the ablutions, they are just around the tent here. I'm just told again that we will be conducting this in English because most of the people that are linked up are not Xhosa speaking people who are nationally set up. The people that are here in Tanga, I'm told, can follow the program in English perfectly. We will be introducing a few isigalelos as Xhosa ukwenza ba wonke umuntu afilishe amkelekile. Because umfolo singaye apa was a linguist, sithetha nge linguist apa, a brother of mine. Without any further ado, the gentlemen that are linked up here will be linking up to umfundisi, Reverend Molo up in Joburg, to do the honors. Over to you, gentlemen. As basiqonda ke abantu bakuthi lento ezinto zezigadje zabantwana zinengqondo yazo uthi uplane ngapha igadje zabantu ezabeluku zibheke ngelicala lingapha na uqonda ke kusibini ba ukuba bekusebhayi apho ndivela khona ngekudala siqhuba uba besebhayi nto nje ingxaki sisethanga ezilaleni sithi silapha negadje ibe igqitha inkomo phaa. Sicaca basethanga kodwa ke asikho sebhayi silapha ngoku sawuthobi emere apha kulo mphathisi aba bafana ke bathi ke le nto ayikalinki so ithi loo nto ke sizawube sibalinda lo mfo ukudibana kwam naye ndidibana naye ngomnyaka waka-1990 kwela Rhawuti andimazi nokumazi ndimazisiwe ngumnina wam athi kukumfana apha ozazokulanda akubonisa irhawuti ndilinde ke ndilinde lo mfana ozazondilanda ndiyafike pha erhawutini ndivele bhayi ndiyive imoto yale kwedini isiza pha ezantsi ngengxolo ndathi ndiyathemba kuba uba ayiyo le ntwana izondilanda le imoto ingxolo hlobo yasondela ingxolo yasondela ingxolo yasondela ingxolo okunene yathi yakufika ingxolo apho ndathi hayi madoda yiyo ndizowulandwa yile ntwana kwak madoda ihlikile le ntwana inekepsi ejonge ngasemva kepsi yayo ijonge ngasemva ndathandaza kubawo ba ndiyakucela bawo ezi zihange zaserhawutini ungandingenisi kuzo kodwa esi sihange ndiyakucela bawo ndikhusele kuzo sangena ke kule moto yaso le ntwana yayibiza ke le moto yayi-shops mobile ngumashwabane yimoto endala endiqiba endiyibonayo uba yayelifala kokwayo mhlawumbi yayiqhutywe nguzintle seyintombi yawunikelwa ke kuye sihambile ke ukuphofu ukungena kwalapha emotweni ndindawuthi phaa ngasemva uyabona yonke into ephaa ebhutini ngoopayipi bokusela ipetroli ngoo-5 litre bokuthaya ipetroli xa iphelile naba noojack ndiyababona ndabe ndiqoma yirobhane le ndidibe nerobhane apha kodwa to cut a long story short people by the time sohlukana nomphathisi that evening ndandiyazi mba I've got a beautiful friend kule ntwana the way lo mfana athetha ngayo the way arelate ngayo nabantu the way he knew people other people that I had to know kwel Rhawuti ndatsho ndathi hayi ndifumene umntu a he has been that kind of a person to me for all these years umphathisi eyokuba ke ndizowudibana noobhutilinda ke later on in life waba yibhosi yam kwa-SAB andiyazi njani but ke that's another here na there kodwa ke ubhutilinda waba yibhosi yes ma Oh, kuthiwa ke umfundisi uRedi eGauteng. I now hand you over to Reverend Molo. He's the spiritual leader of these kids that are there in Joburg. Part of them are some of my family members. Non-parties, ebe lilungu. Leka mfundisi lo wanda, bona ngephinde baleka, ngephinde buye. Molo mfundisi wam, over to you mfundisi wam.
You are on, Mfundisi.